Hello ma people, mambo vipi, wapenzi wa Niko TV inakuwa vipi? Ebana, mimi naitwa Alvin Gucci aka Janja Lao aka Sharp Shooter, all the way from Burundi, Bujumbura, na hii ni exclusive international news ya Kijanja. Please don't forget to subscribe to our channel Niko TV. Asante sana, yes. Bakunzi ba Niko TV, bakunzi ba Abuja Flavor, nizire ko mumeze neza, nizire ko umwanya wose muguma mujya gukurikirana ibiganiro vya bica kuri channel ya Niko TV. Amakuru mbazaniye rero ndazi neza ko hari benshi batarayabona, n'abamaze nabo kuyabona ndibaze neza ko batarayatahura neza ibirimwo. Ni mugihe yaho rero habonetse ifoto y'umwe mu baririmbyi ba kera, je no mwita ko ari umu legend kuko tumuzi kuva kera ari muri game y'umuziki mu gihugu kibanyi cha Tanzania, nawe si uwundi ni Hechi Baba. Ni munyuma yaho rero habonetse ifoto y'uwo muririmbyi Hechi Baba ari kumwe na Big Fizzo Desideratus, au havuzwe n'amajambo menshi cyane kuri Hechi Baba na Big Fizzo, kuko dusanzwe tuzi neza ko uwo muririmbyi Hechi Baba ubakaba barizwa muri Konde Gang irongowe n'umuririmbyi rurangiranwa azwi ku izina rya Harmonize, aho bashoboye no gusohora indirimbo muri iyi minsi mike. Iyo ndirimbo ikaba iri ku izina rya Attitude, bafatikanije n'umuririmbyi rurangiranwa wo mu gihugu kibanyi cya Congo ariwe Awilo Longomba. Ubu iyo ndirimbo ikaba imaze kubonwa n'abantu imiliyoni 4 n'ibihumbi amajana 4 kurengana. Bikanavugwa yuko rero no mwitegurwa giyo ndirimbo umuririmbyi Big Fizzo niho yari yibereye. Ni Big Fizzo rero aho nawe nyine yaciye abipostinga kuri Instagram yiwe ifoto ari kumwe na Harmonize, bikaduha n'icyizere ko hari indirimbo yabo baririmbyi babiri ishobora gukogwa umwanya n'umwanya canke ko yoba yaranakozwe mu ibanga, kuko ibikorwa vya Big Fizzo kenshi nakunda kubigaragaza cyane. Hey, nagerageje rero guca hirya nino mura niyi foto. Iyi foto rero murabona ko harimo abantu bakomeye bari muri industry ya Buja Flavor, aho tubonamo team zima ya Banchu Boy na team yo muri Empire Avni. Iyo foto rero turabona ko ari cover y'indirimbo ngo ya Benturo iri ku izina rya Amabubu. Rero nituzi neza ko iyo ndirimbo imaze gusohoka canke ko yoba igiye gusohoka canke ko yoba ari base kugira umuririmbyi Benturo abashwe kuvugwa. Ehe, burya rero izina ni ryo muntu uwamwize Mugani Desire ntiyabeshe. Big Fizzo rero nawe nyene yaciye abicisha ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp kuri stati yiwe yanditse umugani ukomeye cyane. Burya utazi imigani uyu uraguta kuwa amazi. Ni Big Fizzo yanditse nti, imbaraga sayisema yurira umurundi w'inkoko. Burya kuri wewe mukunzi wa Buja Flavor ugerageje gusoma uwo mugani wa Big Fizzo ukongera ukaraba n'irya cover vyitwa ko ari indirimbo ya Benturo, uwo mugani wa Big Fizzo nacyo ubukubwiye koko. Kandi iyo cover ya Benturo na post ya Big Fizzo vyashizwe ko mu mwanya umwe. Umbea umbea, ndiyo habari ya mjini baba. Mbe Big Fizzo yobayishuye Benturo kubijanye n'iyo cover ngo y'indirimbo ya Benturo iri ku izina rya Amabubu. Mugenzi nturengane basi ngaho udatanze igitekerezo cyawe kuri commentaire kubijanye n'iyo nkuru nshoboye kubashikiriza. Utibagira no gukora subscribe kuri channel ya Niko TV. Kuri mikrofoni Alvin Gucci aka Janja Lao aka Sharp Shooter, all the way from Burundi, Bujumbura. Asante sana.